senzekele word problem. Sizawuqikelela ke ngoyinto yokuba bangaphi abantu kwiminyaka ezayo kwitawuni. Kukho omnye umsebenzi osebenza etawuni oye wafumana iinkcukacha ngoku zabantu babengaphi kwiminyaka yangaphambili, kwiminyaka engaphambili. Baqalisa ku-1950 yotsho ku-2010 ke ngoku i-population engabantu bebangaphi kule minyaka ke ngoku. Njengokubona itawuni ke ngoku ifuna ukuqikelela engoyinto yokuba bazawuba bangaphi abantu ngo-2015, 2018 no-2020. Ukuyenza le nto bazawusebenzisa AP reasoning, i-inductive reasoning okanye i-deductive reasoning. Yintoni ke ngoku i-inductive reasoning okanye yintoni i-deductive reasoning? I-inductive reasoning siye sikhangele i-pattern okanye i-trend ngoku, into esiyilandelayo ke ngoku into yokuba ugqithe senze i-generalization ke ngoku. Apho sikhangele into yokuba i-population ikhula kangakanani ke ngoku ngexesha, mhlawumbi 1950 yotsho ku-1960 ikhula ngo-10 okanye 1970 yotsho ku-1980 ikhula ngo-20, njalo 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 njalo. Sikhangele i-trend okanye i-pattern ke ngoku. Siye kwi-deductive reasoning. I-deductive reasoning kulapho sithatha ngoku iinkcukacha esizaziyo uba ziyinyaniso ke ngoku ugqiba kwethu sifumanise ii-facts ke ngoku eziyinyani nakhona. Siqinisekile ngoku xa senza i-deductive reasoning into yokuba ziyinyani, izawuhlala isenzeka yonke le nto sithetha ngayo. Kwi-inductive reasoning asiqinisekanga, siyaqikelela into yokuba izawuba njalo ngoku nxa silandela i-pattern. Deductive reasoning sisebenzisa ii-facts sifumane ezinye ii-facts ke ngoku eziyinyani, into esiyaziyo ngoku. Itawun ke ngoku ifuna ukuqikelela into yokuba estimate ke ngoku ithetha ukuthi abazuyazi ke ngoku bazoba ngubani ngonyaka 2015, 2018 no-2020 babangaphi abantu. Icacile ngoku into yokuba bazawukhangela i-trend okanye i-pattern ngenxa yento yokuba la minyaka ayikafiki, ayikadluli ke ngo-2015 no-2018 no-2020. Into banoyenza ngoku kujonga ngo i-trend okanye i-pattern elandelayo ke ngoku apha, i-population ikhula kangakanani kuyo yonke le minyaka. Loo nto ngoku izawuthanda ngoku into yokuba sithi ngoku iyaba yi-inductive reasoning ke ngoku leyo, njengoba uqaphela phaa iyaba yi-inductive reasoning ke ngoku. Ugqiba bazawugeneralayiza, bawenza i-generalization, bangela ibe inductive reasoning ke ngoku.